o Palakiko Channel ko uinoa a he malihini no. Ua haele mai au mai ka moku o o ahu, ka ahapua o kahalu u mai Hawaiʻi mai. Ke aina o ka moana kau I a mahana. Nau e au ma ko uone hānau me ko uohana e imina o au ma ka kuahivi vahi hau o Amerika hui pu ia ma uta. He mea olu olu.
Minors unvaccinated from the measles are going to be banned from public places in Rockland County, New York.
Yeah, the order went into effect at 12 a.m. this morning. Reed Binion has more.
Me paʻahana koʻu noho ana maʻaneʻi.
Here to see the nation's most iconic symbol.
A kāno naʻe makahi o koʻu noho ana ua aʻo ia vau, aʻole kēia ka huakaʻi mua o kēia ala hele. E hoʻike ana au I moʻolelo o Iosepa, a kuikui ia kākou I ka pilina a kaulike o kaʻu huakaʻi. Kipa mai na mikionale mua o ke I kalesi o Yesu Kristo o ka poʻe hoʻāno o nā lāhope nei I ka ʻaina pāki pika ke kahi mau makahiki ma mua o kā lākou kau ana mā uta. Hiki mai lākou I Hawaiʻi ma ka makahiki 18:5 a malaila I loaʻa ai I mau kānaka Hawaiʻi I mā kaukau no ka ʻewanalio. Lawe ema ʻole nā kānaka Hawaiʻi I ka manaʻo iʻo. A me ka buke a mora mona, a ma ka ike o ke ia ua aʻo hou a paʻa kā lākou manaʻo e pili ana nā ʻohana no nā kau a kau. Ua maopopo nā hoʻono Hawaiʻi, ua pili a pili ka ʻewanalio me kō lākou manaʻo Hawaiʻi, e like me kō lākou kupuna e launa pū ana me he ʻaumakua lā, a ko ke akua welina ana mai a Adamu I ka kiha pai o e kena, me ke aloha. I e lua makahiki ua pili he nui a e o e hākaukani mau kānaka ma ka aina paki pika I ka ikalasia. Lilo ke ia I ka hui pilina nui loa no hoʻi I waho o uta. I ke lā wānu nui na hoʻano mai ia e Europa, a ua komoneʻe nei I ka Amelika hui pu ia no ki kūkulu ana I Zaiona. Kapa ia ke ia wā ka hui pu ia. Ma ka iʻini e pili pū me kēia hana ua neʻe nā hoʻano mai Hawaiʻi I uta e kōkua me ka hale laʻa ma Zaiona, hāhai nā hoʻano hou aʻe mai iā Hawaiʻi ma hope o lākou. Noho pū au me ke kahuna ʻimi o ka wā kahiko Ben Paikos, e hiki ke aʻo e pili ana I kāna noi I a ʻimi hana ma Iosepa.
For sure, one of the reasons was to gather, right? It was the Mormon doctrine of gathering. And the idea was they wanted all the saints, all the converts to the church and the religion around the world to come together and help establish a Zion society. And to do that, you need a nucleus, right? You need to kind of a base population to grow and.
Ke kune au I ka paka o Warm Spring, ma ke ala nui o Beck ma loko paʻakai. A ka ʻole hia ke wahi paka wale no. No nā lā ma mua he kaia ulu no nā kānaka Hawaiʻi. Ua noho lākou I kēia wahi a hoʻomau I kō lākou ʻano a me ka ʻōlelo mā kuahine.
He ʻoe iʻo nō he pilina me ke ʻano he ʻohana I loko o ka ʻewanalio a kā ʻaʻole like kēlā pilina me ka ikalesia no kō lākou ʻokoʻa. Ma muli o nā lono o nā maʻi lapela, paʻakikī ka hai ʻana o nā kānaka Hawaiʻi no kēia kumu I kōkua ka ikalesia iā lākou.
I think in an act of true concern for these Hawaiian Latter-day Saints, the leaders of the church got together and said, we need to find a better solution for you, right?
O ka makahiki o mei 18:8 ua hoʻuna nā poʻo o ka ikalesia I nā hoʻano mai iā Hawaiʻi e kūkulu ai I ke kaia ulu I ka wao one, kana 5,000 komohana o loko paʻakai. Oia o Skull Valley. Ke ia ka ʻoihana o nā Hawaiʻi e mālama a e kūkulu I kēia kule ana. Manaʻo nā kānaka ua kipeku wale lākou a haʻalele I loko o paʻakai. A kā ʻaʻole kēia ka manaʻo piha, ua kō ai ke kai hui o nā kānaka Hawaiʻi me kahi mau mikionali, I hana ma ka aina I naue lākou a e kukulupu I kaia ulu Moscow Valley.
There's a report actually here in the archive of the Church History Library that is the report of a committee that was assembled to find a place for the Hawaiian saints to call their own.
Aole au I lohe mua e pili ana ia Iosepa ma koʻu wā kamali a kā ma koʻu hele ana I BYU ua haʻi koʻu kumu iaʻu e hele a I noi I ka hoʻolauleʻa ma leila. Aole au ʻike he aha he noʻonoʻo ai no laila ma koʻu hahai ana I ka palapala gugo I ka wā one e ua hui kau.
I koʻu kalaiwa mua ana Iosepa ua kalaiwa no hoʻokahi me ka hapa hola. Mehe mea la he painia au. Kou mana o mua ma ka ike ana Iosepa, ninau ele I ke kumu no ka noho ana na kanaka Hawaiʻi ma ke ia vauna hele.
I kou hele mua Iosepa ua hele mā kou no ka himeni ana ka pule ana a hana mā kou he mau lei a kupee no ke kau ana mana he. Kui ka wā ke la vaihona ho o mana o, no ka mea ua hele au me ko uohana, a ua ike au I ka nani a o Iosepa. I ka makiki mua ua hoa o lako e ho olu I mau mala, a hānai I nā holoholona no ka ai ana. Mai a ke kauwela malo, a ka ho oilo hui hui ua paaki ki ka hana. Ua paaka la ka I kalasia no laila, paaki ki ka loaʻa ana I kokua mai ke kiko waina.
Oiai, aole I loaʻa I nā mea Hawaiʻi, no laila ua hana lākou me nā mea I loaʻa ai. Ua kuki lākou I ke ia I ka poe palaua, ua hū lākou I ka wai a me ka palaua. O ke ia I ka poe oia iʻo, ae ai ana wau I nā poe ʻelua, ae haʻi ana wau iā ʻōkou pehea ka ʻono. Ok, ka poe oia iʻo. Moni ka haʻae. ʻAʻole like a like oi aku I ka ʻono o ka poe oia iʻo ma mua o ka poe palaoa. Akā ua hana lākou me nā mea I loaʻa ai.
ʻAʻole noho wale no nā poe Hawaiʻi I Iosepa. Ua huakaʻi pū nā poe ʻeaʻe o Polynesia I Zaiona. Ua ʻōlelo, a ʻōia, a hala wai ma ka ʻōlelo mākuahine, a ua hā liʻaliʻa lākou I Hawaiʻi.
Akā no naʻe ua ʻai lākou I nā ʻāpana ma ka noho ʻia ʻana ma Uta. Nui nā ʻōlelo a me nā hōʻike e pili ana ka holohau ʻana ma Iosepa. Ua wai hālana lākou I nā kula ma ka hōʻoilo, a ua holohau wale.
Ua paaki ki no ka manawa lo ihi, akā ua hoʻomau nā hoʻano ma Iosepa no ko lākou mana oiʻo.
And you know, for sickness, and you read in the accounts of the written accounts of the people that those first winters in particular were harsh. People were staying inside, they weren't leaving their houses, and they were getting sick and staying sick. And so I can imagine that was the hardest part of in this new environment. But beyond that, they thought this was the great place, right? There was a
Alaila makamakiki umikuma eva ole eha makanu pepa vao one walona ia kahi mea mai kai ma Iosepa. Ua hoʻo vai vai I keia makiki no keia panalaʻau. Loaʻa I hoʻokahi kaukani kana o ka mau umaloʻo. Elua haneli kana lima a mau pipi I hana ia ma ke kule ana. Ma Iosepa ua loaʻa lākou he hale wila ka wai piula, a ma ka makahiki umikumaiwa umikumakahi ua kapa ia o Iosepa ke Kulanakauhale hoʻo kā oe loa I Zaiona, me nā mea olu o ka hono ana I loko o paʻakai.
I koʻu noiʻi ana e pili ana iā Iosepa ma ka hale waihona puke o ka ʻikalesia, ua lohe kakahi wahine e pili ana I koʻu palapala wikiō, a ua kau ʻoha oia iaʻu. Porono o e hoʻokomo I kēia hanana koʻikoʻi.
Ua lilo o Iosepa he wahi paʻa no nā poe Hawaiʻi ma Amelika. Ua kipa mai ka moʻi wahine liliʻu o kalani I uka I ka makahiki umikumaiwa ʻole ʻekahi no ka launa pū ʻana me nā hoʻano Hawaiʻi. Aia ke kauhale o Iosepa he mau mile aku o ka aina o na ilikini go shoot. Nui ke aloha ma vaina o na poe Hawaiʻi me na poe Māori. Ua māhele o Garth Faith, he mo ʻōlelo e pili ana kona ʻohana me na poe o Iosepa.
I remember when I was a young man, my grandfather, the late Vernon Bear, told me, and the stories that I heard from my grandmothers and my grandfathers was when his mother was giving birth to him, that the islanders down here heard that there was a young lady having problems delivering a baby. So a few of them went down to the reservation and helped them deliver who was my grandfather, the late Vernon Bear. And that's how we come to be associated with coming down here to Iosepa.
Aole I kaulana na Hawaiʻi no ke aloha wale no, kaulana no na alakai ki kahi. Hana ka aepa kahi wahine I kaulana. Ku oia ma kai kalasia no ka General Jubilee Celebration I loo pā kai ma ka okokopa umikumawalu kāna iwa kuma iwa. Ma ane I oia I haʻi ʻōlelo ma ka ʻōlelo mākua hine. Ma ka mua o kia ma kahi ki naue o hana me ke kahi mau wahine kaulana e ae o uta I wakine kona DC e hana pū me ka wā e kolu o ka Triannual Congress o the National Halawai o na wahine. No ia o hana e ʻōlelo no na wahine Hawaiʻi a na wahine a pau. Ka ana like oia I kana aloha no na wahine ma ka halawai me ka ʻōlelo Hawaiʻi. A ua hiki oia e lei ia Susan B. Anthony. Aka, aole I malama ia ke yo va oli oli. Palapala ia na new pepper, pili ana I ka mai la pela o ka hooka vale ia la kou. A oli I loaʻa I ka ikalasia I ka vai vai I houna a malama ia la kou. Aka, makanana hou ana, oia paha a oli I nui loa ka pilikia o ka mai la pela, like me ka mana o ka manawa.
Like a lot of the newspapers that I've looked at, leprosy. Was leprosy as big of a problem as the news made it out to be?
I doubt it. I really doubt it. You know, that's one of those things that people are afraid of. It's different. It's foreign. They don't understand it. And so they make a huge deal out of it, right? It's kind of like how the media after 9/11 made a huge deal about Islam and Muslim America, right? It's this foreign thing that most people don't understand, so they're afraid of it. You know, I don't know exactly how many people had leprosy in Iosepa. It couldn't have been more than just a handful, right? They had a little quarantine station on the west side of the valley there, where they a little home where they put so those that had leprosy. One of them was Mr. Mahoe's wife. She ended up out there, and there's stories of them raising a little flag when they needed something, and people coming and get, you know, bringing them things. I think when visitors from Salt Lake City came.
Makahi o umikumaʻewa umi no ki kahi mau kumu ua hoʻopuehu na poʻo o ka ikalasia ia Iosepa. A uku no na kūpuna e hoʻihoʻi ia e Hawaiʻi. I maila o Ella Brent Kamoha I ke kūkā kamaʻilio I kamakahi ki umikumaʻewa kāna lima kumawalu.
A ʻole mākou I makemake e hoʻi I Hawaiʻi. Akā I maila o Peleki Kena Smith ia mākou. Oia paha a ʻole like ke aloha o ke kaulaʻae no na poʻe Polenekia me iaʻu. No laila ua hele mākou.
Hoʻo maka ke kahi mau pūʻulu o na Hawaiʻi e pukana. Naue ana I ka pakipika komohana a kau ma kahi moku e hoʻi I ka moku aina. Ma ko lako hoʻi ana I Hawaiʻi nui ka loli I ko Hawaiʻi pai aina. Ua kā huli ka moʻi wahine a mea pale kana wai I ka ʻōlelo Hawaiʻi. Oia ana nō, ua kū pono he mau lā o ka ikalasia. Koi ka piliwi o ke kahi ia Iosepa he haʻule, aʻole I like ka manaʻo o na Hawaiʻi pili ana I kēia Kulanakauhale. A mai kā lākou haʻalele ana I kēia hōʻailina, naue lākou e hoʻomaka I ke kūkulu ana I Zaiona ma ka pakipika. Inā aʻole I hiki ke noho ma Zaiona, kūkulu ana I Zaiona ma laila. Ua lilo loa ka hale laʻa ma lā I e Hawaiʻi Novemapa umikumaʻewa umikumaʻewa. Maka kēia makahiki ka lā hoʻomana o hoʻokahi haneli o ka lilo loa ʻana. Kūkulu ʻia he mau hale laʻa e aʻe ma kona Hawaiʻi. Apia Samoa, Hamilton Aotearoa, Papa'ete Tahiti, Mesuva Fiji. Kukala ia kahi hale la'a hou no Aotearoa makamakaiki e lua kau kani umikumawalu. A kukala o Pelikania Nelson I e kolu mau hale la'a hou I pilinana au o na kānaka mauli.
Pongo Pongo, American Samoa. Okinawa City, Okinawa. Neiafu, Tonga. Tuala Valley, Utah.
E lua hale la'a hou no ka pakipika a kahi hale la'a no ka awawa tuela, oia no Iosepa. Mala ie mālama a hana ia ka pesese e ka I kalasia. Kipa na kānaka oi aku kahi mau miliona I loko kahi makaiki e ike I ka pesese. Ke ia ka vahi kipa. Oia I hiki kia oe piliana I na moomeheo o na kānaka Polynesia. Kahua o Iosepa no ki kukula ana o ki kula nui ma Hawaiʻi. Ilo I ki kula elua o Brigham Young ma kamakaiki umikumaʻewa kanahiku kumaha. Loaʻa nā kula I ka ikalasia ma Fiji, Kāmoa, Tonga a Aotearoa. O kaʻaiwi ka aihue ka pelikikena o ka wā I hala no ka hui o Iosepa. Hānau oia no ke kahi manawa I Kāmoa a laila I neʻi Hawaiʻi a I Utah. ʻAʻole oia I iki I ka moʻolelo o Iosepa a I kāna noho ana ia neʻi.
So they decided that they want to come here and go to the temple and see all their families. But when they came here, it was really hard, you know. They were not, you know, they love the gospel. They believe in God and they love the gospel. But they were treated, very mistreated, you know, like in those days there was only two colors, which is black and white. So when they came here, they were put out here in this desert, and that's how they made this place. But they used to travel 15 miles from here, walk 15 miles, then they catch the train to take them to the temple to Salt Lake. When they got there, they wouldn't, the hotel people won't let them in. The restaurants won't let them come in. So they, in the bitter cold, they just stay on the sidewalk and stay there until the temple was open. But they had so much faith that they knew they loved the Lord and the Lord loved them. So they stayed until the temple was open and they finally go in the temple. So the prophet those days felt really bad for the Polynesian people. That's when he told them that they need to go back home to Hawaii. They're going to build a temple there.
Hui pū o ka ehue mā Iosepa I ka hopena pule o ka lā hoʻomanaʻo e hoʻolau leʻa I ka lilo loa a mō hai o nā alakai I hala. Haele mai lākou e hula hula, himeni, hoʻomana, ʻai, a noho pū I kēia wahi kapu. Like no hoʻi me nā alakai I hele mua, pono e noʻe au maʻaneʻi. Hoʻohana ana I ka wai kalesi me ke kaha wai e pani hakahaka no ka ʻōkumu maiʻa me nā lā I no ka imu. Hoʻi nā kanaka Iosepa I nā kau kupu lau a pau e hoʻomanaʻo I nā hua o nā hana o nā paiania. Ma koʻu hoʻi ana mai ka hoʻolau leʻa piha wau me ke aloha, ka a pono. Ano ke lā hopena pule piha makana au me he mea lā aia ma Hawaiʻi, makai o koʻu noho ana I Utah.
And we just love to bring our children here so they learn more about their culture and about our ancestors that were here. And we love it. This is the most memorable weekend of our lives. I love to bring my grandchildren, my great-grandkids here. because it will carry on the tradition of coming here every year.
ʻAʻole nā 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 kānaka pau I kia wahi I mai e hōlauleʻa no ka mea mana o lākou he holomua ʻole. Akā no nā kānaka Hawaiʻi ʻaʻole I like ka manaʻo. Noho nā kānaka maʻaneʻi no ko lākou hili naʻi ʻana I ke akua a hāhai ʻana I nā kaua o ke kaula. Kēia pū ke kumu no ko lākou hoʻi. Ma kēia kauwela o ka lā hoʻomanaʻo hoʻokahi hāneli kanakolu o ka hoʻokāhua ʻana o Iosepa. A ke hoʻololi ka mana a o Iosepa I nā wahi a pau. Kekahi ona hana kiʻi no ke kiʻi onioni moana David Derrick he mamo no Iosepa, a kanu ia kekahi o kona kūpuna I leila.
It's part of my family history, so I've always known about Iosepa. It's where my ancestor Simeafua was buried, and it's an important part of our family history. I was a storyboardist on Moana. It was a dream come true. It was the first film I worked on for Walt Disney Feature Animation, and I came on it specifically because of the story they were trying to tell, that they were trying to tell a story about Polynesia and its ancestors, and that was important to me.
I'm not going on a mission with some little girl.
This is my canoe, and you will journey to different...
Hai ia ka moʻolelo o Moana I kahi moʻi wahine ke imi nei I kāna wahi ma ke ola, ma kahi o nā hoʻovalevale me nā paupauoha.
So I was on the film for about 3 years, and I was fortunate enough to storyboard many key sequences, including Moana's How Far I'll Go. But the most important sequence for me that I was able to storyboard was Moana's ancestor scene. As I storyboarded that sequence, I was storyboarding essentially myself seeing my ancestors.
I ka pau ana o ka moʻolelo I ke ʻoia I ke alahele nui I hana ia, nona e nā kupuna a apo ʻoia I kāna kulana ma ke ola.
Every day that I worked on Moana, I had a rubbing I made from Iosepa. Simeafua, my ancestor, does not have a proper gravestone in Iosepa, but they did make a marker for her. So a few months before I knew I was going to start on Moana, I made a rubbing of her marker and I put it up in front of my desk every day as I worked. And for me, it was both motivation, and it was also a thank you and an apology for the incredible culture that is a part of my ancestry, and also an apology for the way she was treated when she first immigrated to the United States.
Aia kekahi mau ʻano like a like o ka moʻolelo o Moana ma ka hōʻoilina o Iosepa. ʻOia ka paio o nā kānaka e aʻapo I kā lākou kulana ma ke ola. Ike noho I wau I ka maikaʻi o kēia paio like me Moana a me Iosepa. Noho kaʻu alahele I mua oʻu. Me ke aloha no ka ʻohana, a hili naʻi no ke akua, ike wau I koʻu hiki ke lilo I hōʻoilina no nā mamo e hāhai ana. I o mai ki Kulanakauhale o Iosepa, ka pua mai ʻole.
My advice to Polynesians who are trying to fulfill their dreams is to be inspired by your ancestry. A lot of people don't realize that Polynesians created the largest cultural footprint of any culture prior to European expansion. They were able to navigate from Hawaii to Rapa Nui to Aotearoa to Tahiti without any modern ways of navigation, just with the art and science of wayfinding. It's an incredible culture that should motivate you and motivate anyone who wants to do seemingly impossible things, because our ancestors did do incredible things, and we can do awesome things too.